ndokampeni kuri kuita vanhu vari pasi pebato remarepublicans rekwadonald trump.